iyo kalgacalkii isugu deeqay sharaftow waan idin ducaynayaa dadkii qoys wacan qalbiyadani sortay dooqiyo kalgacalkii isugu deeqay sharaftow waan idin ducaynayaa dadkii qoys wacan
Абшир, 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 абшир.